Thathuthando lwami. I'm giving you all my love and it's all from the heart, baby. Thathuthando lwami, lonke uthando lwami. Ngifisa ukuthi nami ngelinye ilanga ungangifaki nami.